ni kufinish kuma low. Finish kuma low. Finish kuma low.
Vipi bado?
Dakika mbili tu pekee yake. 2 minutes.
Cheza mechi kimbape. Ume finish kumalo. Yani kumaliza.
Zuuu.